Shalom. Shalom mwese mukomera dukurikirana kuri Burundi and Gospel TV. Turabaye ikaze kuri uno munsi uri hejuru y'indi minsi. Muri kumwe na Iradukunda Magiange mu kiganiro cyane, right? Hama ndizera neza ko aho muri muguwe neza, nanje nguwe neza. Hama reka mpe ikaze abo turi kumwe muri studio yacu ya Burundi and Gospel TV. Murahawe ikaze basore beza ba Kristo. Sindabavuga ariko barivuga bonyine, murashobora kwidondora ko ariko baradukurikirana. Ego.
Yeah, murakoze cyane kutwakira natwe. Nitwa Davi wo muri Victoria's Team. Yeah.
Nanje nitwa Chelsea Jacobs wo muri Victoria's Team.
Chelsea.
Nanje nkaba nitwa Remy Shariye wo muri Victoria's Team.
Nanje ndi Axel, nanje ndi muri Victoria's Team.
Iri mbere ya Beri ndi muri Victoria's Team.
Nanje nitwa Bonheur wo muri Victoria's Team.
Nkuko mwabyumvise bose hagamahagaruka Victoria's Team, bisigura yuko uno munsi twagendewe n'umugwi wa Victoria's Team, abantu bariko barakora. Victoria's Team murahawe ikaze.
Murakoze cyane.
Turabakunda rwose. N'abariko barabakurikirana bari babiteze, ndabizi ko barabazi, baritetse ko hari ikintu kidasanzwe mwabazaniye. Ndi kano gakimanye mwatugendeye. Amen. Hama nashaka mbaze Victoria's Team mu kirundi kugira nawe kwa dukurikira bashobora gutahura icyo Victoria's Team sigura yoba isigura gute.
Victoria's Team mu kirundi ni abanesha.
Umugwi w'abanesha.
Umugwi w'abanesha.
Okay. Mwabyumvise Victoria's Team mu kirimi cyacu cy'ikirundi bisigura ngo umugwi w'abanesha. Bisigura yuko mubwiye muri ngaha muri abantu bitahuye ko muri abanesha. Uburyo bw'imihemu cyangwa no mu mubiri birahari. Victoria's Team yari hari mwaje mu buryo bugaragara ryari.
Urakoze cyane. Twatanguye turi muri 2017 niho twatanguye atake Victoria's Team mu buryo buri officiel. Uretse ko mwese yakora umuziki gutya na gutya, ariko igikorwa cyatanguye neza na neza 2017.
Mbega Victoria's Team cyaje ari cyumviro kivuye ku muntu cyangwa n'ababyeyi babashize hamwe ati nimugire umugwi mu wite Victoria's Team, byagenze gute kugira uwo ubeho?
Umugwi washyizwe hamwe, ndavuga ko ari ihamagarwa. Ihamagarwa kuko twarahuye nyine ku buryo dusanzwe dusengera hamwe. Turahura, umwe wese afise impano yiwe, umwe wese afise mesaje yiwe, afise ikintu Imana yamugeneye gukora ngaha ku isi. Hama dusanga turahura, inzira zirahura nyine, niko guca duhurira hamwe, hama turiyumvira gukorera igikorwa hamwe.
Okay. Mbega Victoria's Team, mukorera igikorwa gute? Mukuja gufasha abagwayi, mukuririmba, murakoropa mu rushengero, mukorera Imana gute?
Ikibazo cyiza cyane. Turakorera Imana cyane mu buryo bwinshi 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 butandukanye. Atake viti. Turaririmba.
Uvuze viti, uvuze
Victoria's Team.
Yeah. Okay.
Viti, Victoria's Team.
Yeah.
Sasa iyo tutanguye gukorera Imana dufise uburyo bwinshi tubikoramo. Turaririmba, hageze dutamba turatamba, sindabiye nyinshi cyane, hageze gutamba zikomeye gose, hageze gutamba turatamba, hageze guprotokora turaprotokora, bamwe muri twebwe turaprotokora, abandi turaririmba muri kohare, kuririmba nyine tugahimbaza tukarongora worship, abandi baravuga ubutumwa mu barabara, tukavuga ubutumwa bwiza, uburyo bwinshi ibishoboka byose ko umuntu ashobora kwakira Kristo Yesu Kristo, turabikora. Ntibigarukira gusa mu kujya muri studio, kujya guperforminga kuri podium, ariko dufise ubuzima bwo kuzana umuntu wese yazimiye kugira ngo yakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yaragiye kugira ngo zire nk'ubugingo kandi zibure nk'ubusaguzi. Rero sasa icyo gikorwa nticyarangiye, kuko turiho mu gisingo cya Kristo, kandi yadusigije ijambo ry'umwuzuzi. Rege turiko turabaho turiko turabaho kugira ngo twuzuranye abantu n'Imana batakaye bashore kuza kuri Kristo nk'umwami n'umukiza.
Ashe kuhurangiraho ntiharagira kuko na data aracyakora. No na mpamvu kuja muri pause. Ego hama ndabaza ndumvise ko avuze ati ngo ntibiherera gusa kuja muri studio biboneka yuko hanini abantu babazi muja muri studio muririmba. Sivyo? Mbega iyo muri ko muraririmba ni giki kibaspira kugira mushore gushira kumugaragara.
Just inspiration yacu turafise nuko turi twarabuze bwa kabiri turafise inspiration yacu dufise kuri mwemwe niwe twinspira ko ubwambere niwe tubona niwe turongora kuja mu ry'Imana kugira ngo barongorwa hamwe n'Imana n'ubana b'Imana nicyo cyonyine dukorerako hama abo bantu icyo babona kuri twebwe babona icyatangwe kuba muri twebwe nicyo tubaha abantu bari yatanze kubona ikintu gishasha mu mukanaka babona imbere yabo natwe nicyo tubana icyo dutahura
murakoze imbere yuko tugira ibindi byose ndabashikiriza mu byo baduteguriye nashaka tubanze dukurikirane indirimbo yabo yatumye uno munsi duhura ikaba ari indirimbo yitwa Ubwenge murahawe ikaze kwirabira hamwe natwe
No, 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 no. What is the word? Go, go, no. Ubwenge bwayo bw'akabura rugero byari byarahisijwe kera byari byaranyegeje kera kugira kino gihabi hisurira bera kugisa n'ubwenge ndakuruha ndakuruhuka mvuga ikinde kikibisanze twaragabiwe kugira ukumenya muri Kristo Yesu honyine plus à ce que tous mes maîtres car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tu nous as révélé ce que t'avais caché aux ancêtres pour qu'on puisse croire sans hésitation. Alors, Mikasa, Tsukasa, moi et ma maison nous servirons l'éternel et comme un capitaine avec son brassa. Vers les buts, mon équipe, je vais la traîner. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il me fera naviguer au-dessus des lacs noirs. Il me fera avancer dans mon périple, dans mes péripéties, dans ce qui est le presque sur le chemin de la croix. Hagia Sophia, Hagia Sophia, enfant de Dieu conduit par la Hagia Sophia. Hagia Sophia, Hagia Sophia, enfant de Dieu conduit par la Hagia Sophia. Si vous vous gagnez, non, 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 si vous vous gagnez,
vous qui soyez nous gagnez.
Si vous vous gagnez, non, 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 si vous vous gagnez,
vous qui soyez nous gagnez.
Kuki chagi kogwa na shizga kuru hande, na hamaga wetsinde abongwa nyani bande. Kuki chagi kogwa na shizga kuru hande, na hamaga wetsinde abongwa nyani bande.
Ushire hejuru nabwo buzogukutse uguha icyubahiro bugumire neza uguha umugara ubona mu mutwe ukwambika igitsibo cy'ubwiza nawe gumigwe.
We speak wisdom among mature people in God's kingdom. Epic Gnosis wisdom, what's in me speaks in me, what's in me speaks in me.
That God foreordained for our glory, and we speak this wisdom in a mystery, even the hidden wisdom of God, which God foreordained before the world unto our glory. None of the princes knew it, for had they known it, they wouldn't have crucified the King of Glory. But noise.
Ginesco, 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 Dianoi, Dia Dianoi, Ginesco, 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 Dianoi, Dia Dianoi.
ubwenge si ikintu n'umuntu muhuza w'Imana n'abantu Victorious Team aha rero je mugira mu sigurize ubwenge si ikintu n'umuntu byasize en fait mu muntu no banyote ukumba umuco iyo ndirimbo mwashatse kuvuga iki
bisanzwe kuva ku ntango dushaka kwiherezo ariko tuvuga Kristo
Kristo
yes cyane rwose niwe bwenge bwari bwaragizwe ibanga
byanditswe he
ariko byashyiriwe mu mitima yacu turabisoma muri reka tubyisomere kugira ngo mu bari karadukurikirana abone ko bitavuye mu mutwe
ego Korinto
abikorinto ba mbere kabiri seti ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icyubahiro cyacu reka tugende bukebuke ariko ndasubiramo ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'Imana bwari bwaragizwe ibanga bwari bwaranyegejwe ubwo Imana yagabiye kera ibihe byose bitarabaho ko buzoba icyubahiro cyacu kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye iyo baba barabumenye niba barabanze umwami w'icyubahiro 23:24 bice cya mbere
abikorinto ba mbere
urakoze cyane
umurongo wa 24 23:24
oya turaza kwiga
yego cyane
ariko tweho tubabarira ibyo Kristo ya ibya Kristo yabambwe uwo kuba Yuda ni kigwisha kuba nyamahanga n'ubupfu ariko kuba hamagagwa baba Yuda n'abagiriki ni Kristo oh my kamala mande ni Kristo ubushobozi bw'Imana kandi ni ubwenge bw'Imana yes
ndabite ndabitorenyesha indirimbo ubwenge usha kwitahura gose nasome igitabo cy'abikoriye
ego tumuhaye igitabo cya mbere
acataha kubwira uronko umuco nanje ndawuronse fata umwanya ukwiye ni bibiliya yera bibiliya yera abikorinto ba mbere ugenda usome ndazize uronse umuco nukuri harakwiriye abandi bantu ahubwo ni muvyara aba victorious bench right baririmba baribaze na parole de dieu apa nivyo bumvise ivyo bisomeye ivyo biboneye amen nukuri munyemenda wabwiye ko indirimbo ikozwe urengeye mu buryo buryoshe bw'amatwi mbwawo kandi ni indirimbo yigisha ni indirimbo irimo message amen ndashaka kumenya byaje gute kugira iyi ndirimbo ubwenge muyikore mushire kumugaragara ndashaka mu mpereza amateka y'indirimbo y'ubwenge
ariko kano kari karyoze
cyane
ntacyo
tugaruke vrema twinjire ego twinjire kuko twakoranijwe n'indirimbo y'ubwenge
abaroma igice cy'icumi umurongo wa 14 none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva kandi bazokumva bate atabo basiguriye ibyiyo kandi bazosigira ibyo bate batatumwe nuko handitswe ngo ewe ukuntu ibirenge by'abazanye ubutumwa bw'ibyiza ari byiza ashaka ndababwire yuko ubwenge bwa Kristo bazobwumva ari uko twabuvuze
abikorinto ba mbere igice cya mbere kureba ku murongo wa 23 avuga ngo ariko tweho tubabarira ibya Kristo yabambwe ngo uyo kuba Yuda ni kigwisha ngo kuba nyamahanga ni ubupfu ngo ariko kubahamagagwa baba Yuda n'abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana kandi ni ubwenge bw'Imana
haleluya
muga rero kandi mwavuze mbanda igice cya
kabiri
ngo tukanoganza umurongo w'indwi avuga ngo ariko tuvugishwe n'ubwenge bw'Imana
man of god reka tugende ku kibo ibyo mu cyo mwavuze ngo tuvugishwe n'ubwenge bwari bwarakizwe ibanga
ntituvuga ubwenge
ntituvuga oh Pane moza preka. Haleluya.
Kabanda.
Ijambo nyumana ndivuga ngo tubugizwe n'ubwenge bw'igaragiza ibana. Mwe ni majambo giye wakiriye Kristo Yesu. Ukamwakira umwami n'umukiza mu zina bwa. Usigara uvuga iby'ubwenge. Usigara uvugizwa n'ubwenge. Nufise guhitamwe ibyo uvuga. Ubwo bwenge buraguhitiramwe ibyo uvuga. Man of God.
Kabanda.
Reka
namwungane.
Yego mfashe.
Ubisanzwe. Iyo uvuga ikintu kiri hanze, kirashobora guhinduka.
mugabo iyo uvugizwe n'ikirindani ushobora kwihenda mwene majambo urasho kuvuga icubona ukagisigura nabi mugabo iyo byigwa n'icyo kintu nyene washaka kuvuga n'ushobora kuvuga nabi
nico gituma
tuvuze Kristo niduhusha twohusha gute tuvugizwe n'ubwenge
Paul acavuga ikintu kimwe Paul acavuga ikintu ngo sije nkiriho
ariko
ni Kristo ariho muri jewe
Rega turabaganza mugaba tarabikigihe.
Oh man, sapana.
Ubwo bwenge batabutawe nabikigihe.
Nabikigihe
bwanze kubasigurira.
Turabafasha.
Iyo message.
Indira gatonda babwirika. Iri ryambo riri muri act zakoze ni umwaka gatandatu kuva ku murongo w'umunana navuga ngo Stefano yari yuzuye ngo ubuntu bw'Imana n'ubushobozi. Hallelujah. Ngo yakora mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Hallelujah. Ngo ariko hava hasi abantu bamwe bo mu sinagogi yabari ritimo ngo nabanyakureni nabanyaki abo muri Alexandria umva nabakirikia
ngo nabanyagasekebu
nabanyazi nabo muri Ville ibujumbura urumva
yego
ngo baja impare na Stefano ndiriza gatoye ngaha hepfo ngo ariko nibasobora gutsinda ubwenge ngo nibasobora gutsinda ubwenge na mwe mu bimuvugisha
I'm going to go to the house. Atariko kiriko kagira ndani. Ofete wewe Stefan ariko avuga ikintu azi kiri abayemwe. Muri makiri ndani. Ariko
kirivugira ibyanjye.
Yes. Ariko avuga ubuzima bayemwe. Ntaka avuga histoire.
Cyane gose. Ariko kandi tukiri ngaho. Ndiko ndumva ubwenge turiko turavuga. Bumenywa no wabwakiriye. Sinziko kumanya. Ariko kandi hari abantu bamwe bamwe dutekereza gukwega ubu nyene kuri no saha. Dutekereza gusigurira ubwenge ninde. Ndashaka kesi. Kiss, you're welcome, please. Narinda gukumbuye kiss. Niza kiss.
Yes.
Washaka kubwira abari kwa dukurikirana umutumire wacu wundi ariko ari yongera muri Victorious Team. Tuko tuvugana nande?
Nitwa Kissinga Birano, ndi mu Viti. Ego.
Ano mu Viti, no mu Victorious Team.
Yes.
Kiss, tuko turavuga ku ndirimbo y'ubwenge, ya ndirimbo yacu duroka kugaburira. Sivyo? Ariko kandi turashaka abantu bataratahura ubwenge icarico. Turashaka ko tubumvisha ubwenge, sikumvisha gusa. Tubahe true story kuko niyo nkuru yonyene y'ukuri dufise. Ya, urahaye kazi.
Ya, ubwenge musanzwe, ubwenge ni Kristo nyene. Urumva igihe tuvuze twakira ubwenge, tuba tuvuze kwakira Kristo.
Ya.
Ubwo bwenge niwe muntu, niwe bwenge bwe bwagizwe ibanga. So Kristo kumwakira si dini, si icyo dukora kugira ngo dushike ariko yarakoze kugira ngo dushike
my friend tu mante ingo
oya sawa cyo ngo kubuntu twara kizizwe kugwa kwizera isanzwe abantu benshi gukizwa bumva ko ari dini ariko gukizwa nuko bawarakiriye bwa bwenge ariwe Kristo rero bamwakira gute cyo ngo ni wizera mutima wawe ukatirisha kanwa kawe urakizwa
ko Kristo Yesu ari umwami
ko Kristo kandi yabaruye akazuka mu bapfuye
hama iyo twese twabatwironka mu Baroma igice
cy'icumi umuntu wese ndagushaka ku icumi
yuko kugira wakire ubwo bwenge ari kwizera ukaturisha
kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ni kubw'ubuntu bwiwe bw'Imana
sigura ngo nta kindi kintu cyo tumaze kubona
biri mu banyanze kabiri umunani
yohora ni wewe nubwo buntu bw'Imana gusa
Abaroma 6:23 bacavuga ngo le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie
éternelle. Alléluia. Ngwirata yirate uko yamenye Kristo.
Hanyuma jewe ndangize uko. Gukebwa
ntakimaze.
Kudakebwa
ntakimaze.
Igigiri kimaze.
Bishare
bizaza. Sawa.
Bisigura ngo umuhombe wa mbere n'utari cyaremwe gishaje. Ariko kandi ne jamais tard
guys.
Uyu ni umwanya mwiza. Une opportunité victorious team abakozi b'Imana abahari kuvugishwa na bwenge baguhaye Kristo Yesu niwe nzira yo kuri n'ubugenge kandi kumwiza na kindi kintu bisaba ni ukwizera ukaturisha akana ka udakikiranye ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ndizera neza ko kano gakiza kakuguye ko ahuri niba uri mu cumba niba uri kuradandaza ntacyo bitwaye curimwe ntacyo bitwaye amapaso uri kuraraba byose Yesu arabihindura arabihindura amen victorious team jewe ku bwanje Bronze and Gospel TV turaryohewe gose muri umugisha ku mahanga kandi umviriza rero data aracyari ku gikorwa
yego
twebwe natwe turakiriko
acha mpaka
muri make nta na kimwe turakora ahubwo turushirizaho gukora
ntituratangura
ntituratangura
ntimubibona none
yego
turugira dufatira yo Bujumbura mbwa kandi ibirwa Bujumbura ni gato
ni gato amahanga amahanga n'abahanga
dufata amahanga yo
ngo saba amahanga
ndayaguha abo umwandu wawe
ako sindabarekura ndashaka muririmbe ubwenge urengeye ko twayiravye ndashaka museka ni please please do it for me please
reka dufashanye na cameraman
okay nanje mushiremwo
sawa
okay
Ugenge sikinono mono muhuza w'Imana n'abantu Ugenge sikinono mono wangize uri kugubono
Sivuga ugenge no 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 Sivuga ugenge
Mvugiswa n'ugenge
Sivuga ugenge no 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 Sivuga ugenge
Mvugiswa n'ugenge
Kugica gikogwa nashizwe ku ruhande Nahamagawe nsinde abo mwanya ni bande Kugica gikogwa nashizwe ku ruhande Nahamagawe nsinde abo mwanya ni bande
Mbega ngaho naburabona
Abo mwanya ni bande Baza
mbega ngaho naburabona
Abo mwanya ni bande
Mbega ngaho naburabona
Abo mwanya ni bande
Baza mbega ngaho naburabona
Abo mwanya ni bande
Abkudubigira kwisengero
kwisengero
ubwenge bwayo bwakabura rugero
wewe
ibyari byarahisitwe kera
kera
ibyari byaranyegetwe kera
kugira kino giha bihisurira bera
mvugisa n'ubwenge takuruha takuruha kavuga ikinde kikibisanze twara kabi bwo kugira ukumenya muri Kristo Yesu
honyere ah
plus un truc que tu me mets
tu me mets
car tes préceptes sont l'objet de ma méditation tu nous as révélé ce que t'avais caché aux ancêtres
aux ancêtres
pour qu'on puisse croire sans hésitation wewe Mikasa,
Sukasa,
moi et ma maison nous servirons l'éternel et comme un capitaine avec son bassa. Et le but de mon équipe je vais la traîner. Christ en moi l'espérance
de la gloire.
Il me fera naviguer au-dessus des lacs
noirs.
Il me fera avancer dans mon périple, dans mes péripéties, dans ce qui le presque sur le chemin de la
grâce. Hagia Sophia, Hagia Sophia, enfant de Dieu conduit par les Hagia Sophia, Hagia Sophia. Aya Sofia
afando te kombi bara aya so ndoshimye mwese mwe muradukurikirana kuri televiziyo yanyu Burundian Gospel duhari kubw'intego imwe kwamamaza ubutumwa bwiza kwamamaza inkuru ya Kristo Yesu nayo si yindi Kristo Yesu aracara umwami bwezu ushika iteka ryose amen nimwibagire gufonda like donc j'aime no gya subscribe go partager ku bandi bantu hama muri umugisha gose turabakunda naho ubutaha